On behalf of the Lesotho Catholic Bishop Conference, Archbishop Dadilo Rotodi explained that they are aware of the difference in options have made it difficult for Basotho students to be taught. He added that the education is a key, stressing that there is a need for negotiation to be made accordingly.
Ke mona haotswe le pele ka taba tsa thuto ka baka la qaka e teng pakeng tsa lekala la thuto le dihlopha tse ding tsa baikopanyo ba matitjhere. Jwale rona re kena mona re le re be ba ditsitse kgolo tsa thuto ma dikolo, thepa ya dikolo ke ya rona. Mme re ne re kopa go hle re kena re bone ka batho bana tlhopha tsena tse pedi le kwa go di thuso gore di utlwisisane. Hobane re le ha e le mona o bonala e ka e mong o tutlela ka bona fela re kopanywa ke ntho ke ena bokamoso ba ngwana Mosotho. Ke mona mo rereng jale mo re kopanang teng e seng mo re emeng teng gobane ke bua ka boema, ke bua ka boemo ba maikutlo. Go a rona kore re fane ka tharollo mme ntse re bile re tisa re tharollo o ka dula fatshe e tla bonala go e teng yona.
He fed up pleaded with the government and the teachers to sit down and reach some sort of an agreement.
Ka goreng ga taba di ditsena ga o ko boso o nkuwa taba ka go fela go thwe di tla sebetswe ka nako e le nngwe kapa bosiu bo isa di tla be se di qetilwe. Ke bogona ke reng ga o qonolwe ditaba mme re tlenne re ba tlhatlhelele ba ameyang tabeng tsena gore go thwe ga re qaleng ka taba tse ka e tseyang ka pele ge e go tseo re bone ka di ka reng ka nako re tla re qetelele ka tseo re bone ka di tla reng ka nako e telele mme tsena di etsewa fela ga go dutswe fatshe jale go buisana ena ya o ka nketsang yona ka nnete re ntse rere jalo ka polelo ya rona e bolela ga e re thuse letho e lego ntho e kgolo ka nnete ke gore re yaka e baneng gona re eme ka thaselelo ya go jale bana ba Basotho ka nnete ba fumane thuto e ba e tlhokang ke yona mo taba gona e teng matlhoko kana re re ba etse ka moo ba e ntseng a teng fela jale re bone ka moo re tshwanang ka go fela mona re re ga e ba re na le thaselelo ya bokamoso ga re tshwaneng ka matsogo e ga re tleng mo re ka ga buisanang ka go fela batswadi le bona ke re le bona baithuti bana.
Mathabo Ramatlanyane reporting for LTV News, Maseru.